el cúmbume.
Cúmbume, 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 turime de mugabume. Cúmbume, 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 turime de mugabume.
Sinigeze saba kuvukira mu majepfo, sinigeze saba kuvukira mu majaribu, sinigeze saba kuvukira murengera so, sinigeze saba kuvukira burasira so.
Yamara rimwe na rimwe ndabizira, yamara rimwe na rimwe ndabizira. Kungume, kungume,
Banyarwanda tubumwe, abamajyepfo amajyaruguru iburengerazuba iburasirazuba, twese hamwe twubake urwa Gasabo rutemba amata n'ubuki.
Sinigeze nsaba kuvukira muri Afurika, sinigeze nsaba kuvuka n'umwirabure, sinigeze nsaba kuvuka.